Ago! Ago! Abatom rene duho biemu o. Na ne awu koto wa ba ma no no. Wadwene ho. Bisa wo ho se ne awu koto aba ma no no. Seven preduasa omu wu kwase ada. Ayo! Yeti o memu ha. Ena wo yonko befa yen sika 15 million Ghana cedis. Ya etimisi suku adan maako 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 720. Ode koye den ya. Ose ode koye in confirm ma yen. Besine yen hu a confirm ntakrampo. Na yen hu ni nkosua. Ye bisa no a ohwe wanim. Hwe manim. Hwe seven preduasa wose. Ani woni akokora ne abrewa anim. Ani Ghana fo nyina anim. Eka kire yen se. En confirm ne tukɔ Burkina Faso. Na sani pei asan aba sɛ to aba ma no a dwene ho emfa nya ma nyɔsɛm dwene ho obu usɛn dwene ho moma ya nyiri ho o ɔnyɔnko ba ayɛ yi na soafo a ɛka ne ho maako maako enwɔtwe ne gu afiase maako maako aduonunum nso ɛna mmarasa wɔn ɛwɔ kɛtase hyɛ ɛne prɔyɛ ho wadwene ho moma ya nyiri ho o twene ho enti sɛ ɔnyɔnko saa ba na ɔkyena ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ bonsu abɛmene ɔman no sika nyinaa akɔ ɛpo mu a ɛdeɛn na wobɛka wadwene ho nea ɔte soɔ yi ɛbɔ a wohyɛ yɛn nyinaa wayɔ free SHS one district one factory one district one dam one constituency one ambulance ɛne nea ɛkeka ho bebree wadwene ho moma yɛn nwene ho o kwaseɛbuo nie ɔse adeɛ yɔ nie wadwene ho dwene ho tamale soga kɔpɛ incrine kumase kɔtɔkrabafoe takrade market circle foe monwene ho December 7 ɛda number 1 vote number 1 vote nana ado dan kwa ekufu ado ye chire wi ase afana be bia se ya dwene ho
ejumeyi ejumeyi ina be ye nyaro nyaro